Oh, yeah, come here. Diablo? Diablo?
Diablo?
Diablo?
Diablo?
Diablo? Oh, Flo! Oh, Flo! Oh, Flo! Diablo?
Diablo? Diablo? Diablo? Diablo?
Nana Akua Ajima Odikai. Onana Nana Krahima autosimienu ebedi na de abra opapa ajadu awu ye no me nana gonsu yafi ababie o ofeso hinaba me na mebedi ajana de mebedi ade no me fa ne manyina se me ma prekupe na nam jina bia ne ade ama na na bebresenti me de makoma ani mani nyina di na chi esanse na ojina ba bia ekron ema mi be to mi bayi enti no wo no aye mi ya me den na enso bible say when no baby so yakobon bi yakobon bibi when no betim no yakobon agi akinye me ka hwe nya ye chua konkro no say oni pa kwan nya nya me kwan ene ni ba dwin enye nya me adwin na onyame no nim de panti na oyɛ de yɛwa na bremunti wɔfa na de a de me kan sɛm de sedama awurade ansa na ɔhome bɛwu no na ɔgyina hɔ pintin ɛyɛ hwɛ sɛ de me nipa bebree ɛnam sɛnti me sɛ me di man di na chi ama me nya dansɛ bi a ɛnɛ saa dansɛ no me di de ahɔhoa me ho sɛ me tete me ba ma ne bɛduru saa na obi a ɔyɛ ɔba time ɛma obi biara ɔbɛn no na obi a ɔbɛn no biara ɔdɔ ɛkuo ɛne ne die awura saa nnipa no mu afie bɛyɛ maame a na wɔyɛ ahoma akyekyere abusua bɔ mu saa ahoma korɔ no ara so ɔde kyekyere ɛkonoman bɔ mu ɛnɛ deɛ na ka yɛhwɛ sɛ nana bɛnyi akyɛn sɛ deɛ ɔnyi yie nanso yɛanyɛ no saa bafo wuo ɛde no kɔ na nana ɛsane gyina hɔ ma obi a na ɔahu mɔborɔ na ɔwɔ ɛdɔ ma nnipa saa dɔ ne ahomɔborɔ no mpo deɛ ɛfiri skul wɔnkye sanane skul na ɔda no nyinaa di ɛnti na ɛyɛ lɛta a skul no kyerɛberɛ yɛ biribia ɛbɛdi no ho adanseɛ ɛfa yɛ bɛ ho saa danseɛ mmie no ɛna nnɛ me agya mahwɛ baabio mede hoahoa me ho nana nantiyio nantiyie wopɛ a wobɔbɔ no wɔ asase so asom bo woabɔbrɛ a ɛfata ɛnti sɛ nnɛ nyankopɔn afrɛ wo a yɛse baabae ɛne wobɛhyɛ biom ɛwɔ soro ahema Manato,
Nananom, Asorin Penin 4, Abusia Foni Adofua, Echeshia Ha. Owo me Abebrese, Enaname de Frenwo. Naima, Nana Abebrese. Wohim Fun Echeshia Ha. Yawado and an our friend here. Quabnebo and an our friend Nat. Quabia Samoa. No afresh say, Quabna. Oh, who may I bless say? Quabia Gian and our different woo. I was hippo good here. You will name the woody. Why you open my precope? Awo mi abrese akama bibi foforo emi ye ntwen hye afie ye nim ha mame wo ma ne gyina wanim ye o ye gya okwan kra 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 ne ye ka kire ye ho ne se wasam ana oka da bia se ya wado media me ye see never dry awu me abrese see never dry ampa wuda wo mponie ane tese obisi esi ne hema foforo twa ho fa adeda ho enye wonwa say you were the most traditionally beautiful queen in all of Ghana. One that you see with traditional queen, ah, Edikan. And I will ma, you trash ya. I will see other come brave. I'm sorry, I can be. Near your council, so I can crabby. So about time to sell what you meet to tea, and men like a young son were Ashanti New Town. Not a ne. What down to one that's a young man, Shranko Trade and Ponsia Ginaha, Nabakum Pope, and the prison, Sabi, or Nefiasia. Mammy, I hear you. And can't we treat them for now once when the Munyam no and come? Yes, it was one pong. Or so, why you need a yeah, the child is a and kaboom or do I hope for myself your family at the car, you know. So, I will say it is better to give than to receive. Kuna man, you know, be there dance here. Say in Pona Wusi kitchen at the Anwar Dianiama school for Uncle Lano. It was this same adage, and Anna would the air teacher. Say in Pona Abayan Fasika Ma Obeye Amanasu Obi Arabasu. Nahima Yadawase Nana Kumani Dawasio Yawadu Dasi Kwabnebo. I see what that was. Nana Kwame Asamoah was in Ireland. Opa ya uba share na nimonyam. Oma aprofu mu se ampa asanti ya wadi. Nana hema. Yesi ye kan adia bechi. Ya da wasi. Abusuafo. Edi nana abebrese ajemai. Etwa wasumu a. Muhu ya mobo. Namu nana se wumu timu ema yenye. Wayebi. Se ene bill asamwa. Yeti ni din wuri asia falenye na. Na nana abepe se ajemayi. Wodi muti niti mayi pa. Ebrene eti ya yenye. Anki ya beka bi. Nana kumeni wubibreka. Emnanti ya yejina hayusu ya wubibika. Ashtan wabonten so. And ye jina kitchen and I jardin ye and wedding and any a year no share ya. No sian away. I'm a catcher said, na ye need me a bow. Oh, I two block six. Ye che a prano and my young. Now what ye, Nana yaw never pra. Adichia, a yokumeni, Adichia, a yokwami as someone. Kakra kakra sa. Obe free body bebano. Na ba kwa kwa jidja sana onwa benwa ama yeti nana ya dasi waye nini na nansu di unyamepe enu waye u 60th birthday u kase mbi kumasumu nana nyami nishirao kume nini dasi kuna mai dasi. Mini mimi anu mina so yadase. Yenti mi fawasi dani wa yebia mai. Ujedi ampona nkasa enfa ukra insiye ye. Yadamasi. Nyamisha. By Nana Kumenini Yadom. Nana kuna du ya dom kumeni the fourth. Nana no mo hemfo. Asori mpenye mfo. Amgrasie mu a mi jina mu ama nana kumeni na makenkai. Ni tribute. A odija yen mame kra. Na minim se nye e din pa e wo e wiase ene se nye beka se oba tan eja ne ba ho eko nana bebrese edom ane kuna man nyina enim se odo a na ewo mene omie nu ntem no ensada odo sonko a oda na di ade kire me entity e pa otete me amasabri metiha na wodi kan akọ nana wama ade atomeni ene se impo akukodro bi etimi ahyama kumam amase metiha eya odoti ya na ejina entity e pa ani enkranhye sɛmo a ɔka kyerɛ me ansakra ɔde me esi akonwa yi so nana nyema na wo bu oduru na ɔmo ɔden ɔyɛ ɔba na ɔwɔ ahofama ɛma impo wakonya ene ekunama nyina nyaminti minka enya eye odosonko a na impo odedo woma ene ukunu ene makuma ebubu madipa bi agira minsi ekire bi any hope you nanso nana me mama kuma embotu pi esanse ne esombo kase e na udija me o ka kire me se aprebia ne apen na no se me kwa hu hia hia mu a me peja mani enhwe okese no nana ima me kai ensemo a o ka kire me impo mi cha wo ho ako UK a o ka se o ko review nana o ka se kwagu miyawani nako eya homegye keke biye biya sempo mesan ushe mi nkran se debi uma doctor frebi ka bi kire mi se oji na home keke o enti wodi ekọ nana hima na minim se wo kama chi se menko na kona meko no na eye enkramu a oba tampa menko a mehema eye wiase se mahwirema de na so media minim and someone would teach me minim ahobamboa obo me say enna adomo twahia na ye ja okwan kra na himan me dia minim so twa dia mpon bi na odi me ja no na ono nko aso na me twere no ene me yo hini me ya woba me chi enkran hyesam efri dom a atwa me ho ahia minim se eni swade hunu bia na wo a impo pone ho kakra edema me wo ye ni se minti wanim min peja kunaman me ma wo mu hunu se na wo do mu kwan sonku so na na hima wo ti ase wo ye pi wo ti ase wo tu anamon pi me she wo bon se meni kunaman beka bom na ya she udin animunyam nana ene wadani ato ene ya kasa wo mu a wo mfi nana ene edomu esu etwa adajo nana ene mede minse gu me koko na me kasa eye den aya dai ana britie kase sei abomi aya dai ana arahosem sei atumia nana himai ana me kwa himfia mitwa manim hwe me bankum a hwan ana wo ho nana mitwa me ni mitwa manim hwe me ni fa wo wo he na wa bekam ya sunsem nana himai ene wan ana mene ne fa adwene impo mi wrafia wan ene bebusa me se ohene na wanya bibi aka wano nana himai efie no emu adampan bibia punu bia na metwa mani na mehwe wase ho a na me yam ahyeme efuse a a bring nano yenye pie gate pe wanim ena meje ma wa akwaaba efre na na me pie gate bia no na wote wabubu ano ho na wo twen me na na hima waja me hoko hwe mantia akasie ensia ena wodi wo mo aja me hwe kuna man ena wodi wo mo aja me nana himai ewo mu se wo se mi nkran wo se mi din wo se mi akukoduro nanso edru se ya na ya dene wo na mi twa mani a mani eto wani mu nanso ene ade ehia me nana himai damin fadie nana said near or hini etime yebini se oma omame esori esan be kan ne ho a oba tampa anka ninyina no mebo moden na mapeja obiem ama wiase hu se impo enkwa uti ase a nanka mepepa ene de ye twa gu ha nyina sika ehwiri sika ese nyina ebia ni wono mu a ye betimi dia toto wo nkwa ho nana hema oba atampa enapa afia brese ma me mefewo wo ma befewo ekuna ma befewo nanso me die mefewa chen wo mu nyina nana brese ajeman ya wotoso mienu e ma me damri fadue o ma me damri fadue Dieu ani amane hunu Dieu onyankopon emfa okrensie yi medamose.